Igqiza eliphezulu lesebe lamapolisa kunye nenkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni lindwendwelwe indawo yexhwayele lusikisike eMpuma Koloni namhlanje. Kodani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sokuphakela indaba ngolwimi lwenkobe. Singaphosisa ngamaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Amapolisa angqinisise ukuba kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo balishumi elinanye abahambisi beziyobisi ngongekho mthethweni ababanjiweyo bavalelwa kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo. Isikila mkhuba seziyobisi sakutshanje nesivalelwe kwiveke ephelileyo yintombazane neminyaka engamashumi amabini ananye yeli efunyenwe nemfumba yeziyobisi ezilikhulu elineshumi ikwatyholwa ngokuqhusheka esiswini icocaine.
Ngokwequmrhu lehlabathi lajikelele liphandayo ngolwaphulo-mthetho i-Global Organized Crime Index ngo-2023 uMzantsi Afrika ube ngelona lizwe linkqenkqeza phambili kurhwebo lesiyobisi i-cocaine nabathengi bayo bande ngokumandla e-Europe, e-Hong Kong nase-Australia. Oku kubeke ichaphaza kwakhona kweli ngokuthengiswa kweziyobisi ngokungekho mthethweni. Kunjalo nje kuthe kwakhokelela ekubeni abeunyanzeliso-mthetho bathi qwana ngakumbi kwimida namazibuko okungena kweli.
It's a huge problem. We found drugs in South Africa destined for foreign markets, primarily Australia. We've seen that foreign law enforcement have now got boots on the ground in South Africa working together with our state law enforcement agencies to infiltrate, dismantle and disrupt these type of syndicates. And the quantities being moved are significant. And there was one very well publicized case in Australia where a bulldozer arrived by ship from South Africa and the entire bulldozer was filled with cocaine. Every single lining of that particular bulldozer was filled with cocaine. In a fruit export that took place, the fruit at the destination to be exported from South Africa was found to be full with cocaine. So we are a massive transshipment point. And of course, it's not just for cocaine, it's also for heroin. And we're also seeing a massive increase in the manufacture of methamphetamine in South Africa. And we saw that laboratory that was successfully dismantled in Limpopo very recently.
Ukanti ke kukwalumkiswe mayela negqiza loyinqevu eliphuma kwilizwe lamazantsi eMelika nelicwangcise urhwebelwano ngeziyobisi nezigilamkhuba ezisekapa ze kwakho ukungaboni ngasonye nokukhokelele ekuqweqwedisweni kwenkokheli yezo zigilamkhuba zasekapa.
Igqiza eliphezulu laseburhulumenteni liquka iziphathimandla zesebe lamapolisa likhokelwa ngumphathiswa uSenzo Mchunu kunye nenkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane lindwendwelwe iintsapho zamaxhobo odutyulwa lwaselusikisiki nolusube imiphefumlo yabantu abalishumi nesibhozo. Intatheli ye-SABC uLwandile Mbulali ulapho ukusiphathela iinkcukacha ezithe vetshe. Sikwamkele Lwandile, sibulele nangexesha lakho. Qaba injani imeko apho ngoku?
Sibulise kuwe, sibulise nakubantu ababukeleyo emakhaya. Ngoku silapho le xhwayelo yenzekele khona kude kufuphi kunam ngulumzi apho bekufunyene khona imizimba emine. Xa uhamba nje kancinci ikhona nenye indawo befunyene imizimba ebiyi-13. Kodwa ke ziba siyibonile imeko ibimbi kakhulu and ibisothuse kakhulu abantu. Njengoba ubusitsho umphathiswa namanye amagosa aphezulu esipoliseni adibene ne-families ngoku bakwi-meeting apho thina singonondaba esingavunyelwanga into yoba singene nanjengoko uyazi uba le meko yimeko enzima kakhulu. Ezabahlali nabo bebethile basathukile, ezabahlali basekhona nangoku balindele eziba nabo bazaphinde badibane nomphathiswa nopremier nabanye amagosa phezulu esipoliseni. Kodwa bakhona nje abantu belali ezakhe ndincokolwe nabo ngesisenzo sithe senzeka. Mhlekazi, ngokuqinisekileyo benothukile, imeko emva koba kwenzeke esisehlo injani ngokaphelalini?
Hey, imeko imbi kakhulu mhlekazi wami. Kwangangoba sisaxakekile ezingqondweni, asazi banoba masiqale ngeyiphi into sigqibele ngeyiphi. Kwangoku nje kwasemizini yethu kubi, noba ulele awuthembi nto, noba sowuva kukhona into angathi ihamba phandle izibilini ziyenyoka kuba kaloku sisothukile. Akukho nto ke ngoku esiyithembile, simthembile kodwa uThixo ubuya usikhulula kuyo yonke lento uThixo uzosikhulula ewe sinethemba lakhe kodwa ke sithi xa sibona ke abomthetho besondela saziba noko sizawuphepha emveni kwayo yonke lento kodwa ke okugqibeleni nje asimanga kakuhle
itata besike sathetha nabahlali komgqibelo bekubesilapha kuthetha ngento edibene ne-crime i-gangsterism engathi ivelile siyazi khe kubulawa abantu apha ibinjani imeko phambi kwesi sehlo
apha ke akukho nto ndingayitsho ndithi hayi ndike ndayibona mna qha nje into nje esenza sibilini zibe phezulu yenzekileyo phezu kwezinye ke izinto eziqhele ukwenzeka apha elalini lena isenze amagazethu ahloba kakhulu akho nto ndingayivelela ndithi hayi ndike ndabona phana phaa kuba ke ndingumntu ongahlali kakhulu apha ekuhlaleni
ndiyabulela tata tata ndicela nje ndawo khe ndive kule ndawo usuka kuyo injani imeko and ke ngoku yintoni imessage ofuna uyithetha kubaphathiswa nakumapolisa nanjengoko belapha yintoni wena ofuna uyithetha kubo
hayi tata kona kona kuyinyaniso into oba ulwaphulo mthetho luthanda uqatsela izibhamu ezizihlala ziduma zona ngakumbi nangeweekends ayongobozana kuphela njengoba kubonakala ngathi nje ingobozana uyivelele kule game noko yenze isothuso esikhulu kakhulu kodwa ke phantse zonke iziphaluka zale dolophu yaselusikisiki njengoba kunjalo nakwezinye idolophu ingxaki khona izizibhamu azaziwa izibhamu bakuthenza zininzi kangaka kuba loku ayiqhelekanga le nto yokuba kwakuhlwa nje kuduma izibhamu kuduma izibhamu ngelinye ixesha zidume kodwa ungeva nto okuthiwa yenzekile ngelinye ixesha usiyiveka isiganeko ukuthi hayi ubani endaweni ethile uye wenzakala sethi ukuthi urhulumente simthembile tata ngoba siyemvuba uyathembisa nalapha ereydweni nasezithivini siyambona ke notata umchunu ungene ephuma njengoba nocele wayisenza mhlawumbi bazode balifumane ichisa sinelo themba tata
okay sibulele kakhulu ke mhlekazi ngabanye babantu abalindele abaphathiswa namanye amagosa phezulu esipoliseni azawuthi afike apha athethe necommunity bazawuthi bangene ke nalapho kwenzekele khona oku kwethe kwenzeka ngomgqibelo uvile ke nabahlali besithi isibhamu noko yinto eqatseleyo apha kuyavakala into yoba ngeeweekends sikakhulu isibhamu kuyadutyulwa kakhulu kude kufuphi apha kukhona i-crime ekudala imani isenzeka apho kuthe kudubula wabantu kungabanjwa abantu bebeyikhalela kakhulu ke abantu lonto ngoqinisekileyo zezinye zezinto abazawuthi bazithethe kumphathiswa xa ithe wafika apha intambo ndizibuyisele kunestudio
sibambe ngazibini kwelwandile abasemagunyeni kwinkonzo yeli yemozulu baqinisekisa bemibeli ukuba akuzukubakho imozulu embi kweziveki zizayo kwaye bathi lilingane imozulu efudumeleyo kwezolide zechristmas zizayo iqhiza inational press club nenkonzo yemozulu zibambe inkomfa kunye neentatheli namhlanje
asibingelele embukelweni indaba ze-SABC sibingelele nakuwe msakazi e-studio ke sila ekomkhulu ePitoli njengoba wazi ukuthi izangoma zezulu uma ngabe iqagula umhlahlo wesimo sezulu isuke zila komkhulu ePitoli sibizwe ke ikhulu zakwa-South African Weather Service zizochazela ke umphakathi ngokungaseke kulindeleke ezinsukwini ezizayo ezintweni ezithinta ke isimo sezulu uzokhumbula ukuthi ke kuke kwenzeka isigameko lapha emgwaqeni othela wayeka u-N3 esifundazweni kwaZulu-Natal lapho ke kwakhethiwa khona iqhwa nisibizeleni
Well, this week we are expecting that the conditions will improve. Remembering that the day ago, on Monday, we expected snowfall to be more on the Western Cape this time around. Very much little. We gave a level one to Eastern Cape, reaching KwaZulu-Natal. There wasn't really anything to worry about. Other than that, starting from today, I think on the western parts, yes, it is still cold. In the years to come, such could happen, but let's remember the success we had of issuing the forecast indicating the routes which will be closed. For instance, N3, N11 and N6 were clearly stated that they were going to be closed. Obviously, by the snowfall itself, the depth of the snowfall was going to close the routes. So in the future, we're going to build on this success and make sure that we repeat should such event get closer to us.
Lo ke mbukelwe indaba ze SABC esinye seyikhulu eyiphezulu kwa South African Weather Service ubechaza kabanzi ke ngokungalindeleka ubekhuluma ke ulimi lwesiNgisi esho ke ukuthi cha amaphaphu phansi abantwini balayiningizimu Afrika isigameke senzeke emgwaqeni othela wayeka u N3 angeke esiphinde senzeke kulonyaka akusiyona into esingayilindela wachaza ukuthi ke kunemvula engalindeleka ekhambeni kwesikhathi ikakhulukazi kuleli sonto elizayo uyachaza ukuthi nalabo abafisa ukupakisha imithwalo babhekisa amabombe endawo nezihlukweni kakhulukazi njengoba kuza isikhathi samaholiday kaChristmas basibheke isimo sezulu basilandele umuntu angabheki la ekhona nje kuphela. Igama lami ke nguCalvin wakwadludla ngamsana nomthwebulike wethu uGqaba Injokweni sila komkhulu ePitoli sithatha intambo siyibuyisela kini estudio eOakland Park eGoli.
Kubanjwe inkomfa yeWind Energy Conference eKapa ululama matya usiphethelele ngxelo.
Umbutho wamandla omoya eMzantsi Afrika uhlangene kwiziko lamazwe ngamazwe lalapha eKapa uxoxa ngombandela wamandla omoya. Xa sithetha nje naba bathunywa behleli kweligumbi bethetha ngalombandela. Lo mbutho ke uthi sithetha nje bangaphezu kwezigidi ezithathu ezinesiqingatha abemi boMzantsi Afrika okanye izindlu ezifumana amandla omoya usuka kubo uthunyelwe kwi-Eskom ze uye ebantwini. Lombutho uthi ke amandla omoya ayafikeleleka xa kuthelekiswa namanye amandla ombane kuba usithi iintetho zokuba awufikeleleki u-expensive uduru ziintetho ezo abantu abangazi lwazi lwaneleyo ngabo since hence besithi lamandla omoya axabisa kakhulu ayabatya abantu ezipokothweni. Le ndibano kulindeleke ukuba iphele ngomhla wesithathu kuOktoba kwaye kulindeleke ukuba umphathiswa we-Electricity and Energy uKgosietso Ramakgopa azokwenza intetho ebalulekileyo apha nge-3 kaOktoba. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC ePalamente Kapa.
Kwalapha ezindabeni. Isebe lophuhliso lwentlalo eLimpopo liphanda izityholo zokusweleka kwenani elingachazwanga lezigulane eziphazamiseke engqondweni kwikhaya labantu abaphila nenkubazeko nabadala kodwa kuqala masileqisi nomngqushwane evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo i-SABC 1 zisiza ngqo kukomkhulu lase-SABC eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezi ndaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Masiphinde silume kwinqaku lethu elihamba phambili. Igqize eliphezulu laseburhulumenteni liquka iziphathimandla zesebe lamapolisa likhokelwa kumphathiswa uSenzo Mchunu kunye nenkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane lindwendwele iintsapho zamaxhobo odutyulo lwaselisikisiki nolusube imiphefumlo yabantu abali-18. Ngoku masicaphula amagqabantshintshi ezithe zaqaqamba ngapha yakwemidayeli.
Ishiba Shigeru Kumo Shungin in Soku.
UShigeru Shiba uvotelwe ngokusesikweni iParliamente yaseJapan kwisikhundla sokuba inkulumbuso emva kwempumelelo kugqatso obeluyinkwanenkwa kwiqela iLiberal Democratic Party. Kwaqu eSouth Korea, eli lizwe libambe umboniso wobunganga bomkhosi olisikwe linenkqayi nesele liqhube iminyaka engama-76.
Manyak Bukhani
uthi ukuba iNorth Korea ikhe yasebenzisa izixhobo zentshabalalo iza kudibana neembila zithutha kumkhosi wethu nowasemelika. Umseki weWikileaks ezidiza amahlebo ngenkcuka achaza kwamkhozi uvele kokuqala esidlangalaleni emva kokukhululwa kwintolongo yaseBritani. U-Assange wabuyela e-Australia kweyesilimela emva kokufikelela kwisivumelwano sokunqwala kwizityholo zokophula umthetho wezokhuselo emelika wathi wanka ngeshumi elinesine leminyaka enkolonkoloza kwezimnyama izisele xa sikweli ngqokoqo umthandi weminyobo yemoto zakudala wasejiphethe u-Elhami Ezzat uvule iziko lokuphucula iimoto eziligugu zamandulo zibe ntshakrakra ezinye zezi moto zakhiwa ngonoqhuku kwiminyaka yo-1958 qongqololo
kumaqonga ethu onxibelelwano sikubuze ngokubuyela kwabantwana ezikolweni ze wena waphendula wenjenje
le nto yokutshintsha kwale mozulu le iyabachana abantwana bethu kaloku ijezi sesazibeka le ngoku sazipakisha kude kodwa ke bavukile baya iifriji zizawuphumla ovunazivana
ayi mna kwelam icala andifuni noyithetha indaba yeremothi kuphikiswana ngayo uthi usabukele le itshaneli xa uphuma phandle uthi uyabuya sekuvulwe enye
hayi mna ndithi sincede ezivulwe ezesikolo kuba kudala sithunywa emakhaya kunzima nophumla oku
kuthi kufuneka sibukele ubhopayi babo nokwenza nje izinto ezingevayo asiphumle kakhulu kubo
kungcono kakhulu iingane seziphindele esikoleni ziningi kakhulu izinto ezizenzayo ukuganga zikhuzwa laphana laphayana sezenze izinto ezirongi ziphinde futhi ziyashayana ziyakhala
eyi nabantu abethu njengoba ndivaliwe nje bandla ikole kancana kancana sengilambile okanye kuvula ifriji nawe nthen
eyi ukhuza njalo msakazi bayaganga la bantu mkhuza ngapho umuntu usengapho usebamba lokhu hayi bozolimala ngapho uthi usengale eyi
ndizatsho ndikwazi nokubukela ibhola kaloku i-remote control ye-TV ibihlala kubo andisathethi ke ama-R1 endimane ndiwafaka enkonxeni ne-R2 ziphela yonke le mihla kuyothengwa ama-chips kwamamusa
mazivulwe msasazi unoba simane siqokelelana no-size 11 bezihlangu zethu baye ezigeyithini
kuyithini yoba ufika apha endlini kugcwelelani yonke xa ungekho ubuye emsebenzini bagcwela apha bayangxola xa ubangxolisa bazawuxeba senza ipati phola
ngesingami kuyinto emnandi ukuphithizela kwabo ngoba ukulodana ukubakhuza kujesu kuyinto ejwayelekile ngoba futhi uma sebehambile usala nezulu
owam ugreat arimswasazi uyabuza uba bengagqetywanga na uye esikolweni
ingqele yona ayimanga iyatsho iqhakhazelisa amazinya ngalo xesha ijezi nezilaba bezijulwe phaya
oh hayi kotsho kuthi xibilile mntu wabantu hayi ababam hayi bebengandonwabisi bafuna uqhuba imoto le yam
kodwa ke noko ingathi nkulu le ndlu akade abethe uthuba zokubuya abantwana kumxholo waseminamaqanda ndingu-avela wakwaduda semalmasbel
isebe lophuhliso lwentlalo elimpopo liphanda izityholo zokusweleka kwenani elingachazwanga lezigulane eziphazamiseke engqondweni kwikhaya labantu abaphila nenkubazeko nabadala ivutlari kwilali yasesirhusese louis trichard oku kulandela izityholo zokungakhathalelwa ukuphathwa gadalala neemeko ezimbi
udiza amahlebo nowayengumsebenzi kweli khaya uze ngaphambili ebeka izityholo zemeko yobugqwayiba ezijongene nayo izigulane nabantu abakhulu thethe engafunanga kubizwa ngegama uthe izigulane zikhe ziphile zingafumani amayeza azo isithuba seviki uqhube wathi izigulane ziphazamiseke engqondweni azithunyelwe zibhedlele ukuze zifumane unyango ukwatyhola ngelithi umnini weli ziko wohluthe amakhadi esasa lodiza amahlebo uthi amatyela amaninzi wazibonela ngawakhe izigulane zisweleka kweli ziko uthi ingxaki kweli ziko izigulane azinikwa amayeza de ezinye zisweleke eli khaya lasekwa ngo-1985 ekuqaleni lalinikwa inkxasomali ngurhulumente de yaphela loo nkxasomali ngo-2016 emva kwezityholo zokungalandelwa kwemigqaliselo umnini weli ziko uzikhanyela cimele ezi zityholo nangona esivumile isiganeko esinye sokusweleka kwesigulane
the MEC and the ambulance and fire brigade came here like somebody died here and there's no such those things happened long ago and the person that they put on the status on the Facebook he was unable to be taken care by his family
abanye abazali abanabantwana kweli ziko bavakalise inkxalabo ngemeko yalo esekhedukeni de abanye babathatha abantwana babo
azenda mwansi azona sangomprasabu
kama fuchanuti meko awamfumane kuyo ya ingenguye lo amaziyo
oro uri iwanisha kwi
mbutu wabatalu nyanzeli so kufalo kweli ziko
at the moment is for the MEC to intervene and actually relocate the patient to a safer place.
Kusenjalo isebe lophuhliso lwephondo lisungule uphando.
We are unable to divulge our findings because we have not completed the whole process. Assessments are made and this is done through our social workers.
Kwiveke phele umphathiswa welisebe unkosikazi Florence Radzidani utyelele likhaya efuna ukuzibonela ngawakhe kodwa kutsholwa ngelithi akavulelwa ngangene. Umnini welikhaya uthi akavunyelwanga umphathiswa ukuba angene kuba ingena imvume ngokwasemthethweni yokuba angene kulo.
Akukho nkanga idubulingethi into zakuthi sithi xa kulo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngensimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana noxa bethu beniphakela indaba ngolwimi lweSwati ngecala emva kwensimbi yesihlanu. De kube lilixelizayo kamnandi.